Goku amanani nje sesiwabonile. Amanani amanye sobonile, amanye sifunde ngawo, amanye sibone endabeni, amanye sibabona emphakathini yethu. Kuyakhombisa ukuthi lesi sifo siyingozi kakhulu. Thema sesiqala sesizwa ifinyelela emphakathini, ifinyelela emabandleni. Ila ngabona khona inselelo inkulu esibhekene nayo kakhulu. Angicizelele emphakathini into enhle. Into enhle yile ukuthi siyagwemeka. Into ebalulekile nje ukuthi abantu bazitholele bona ulwazi kubantu abanolwazi oluqinisekisile. Yabo nje mina iminyaka yonke ngiyagomela ngigomele umkhuhlane. Njenga into nje into enjalo. Sonke siqikelele ukuthi mawufika umgomo sibethembe ochwepheshe, sithembe umnyango, sithembe abantu abasemagunyeni.